cyatumye nshaka guca ngaha nuko ndiko ndabona bari kwaratangaza ibizoba ko ari foire yerekeye ibicuruzwa bikorewe mu Burundi cyo cyatumye shakunza amacya kabiri nuko na nari nabonye ko benshi muri bo arugwaruka cyo cyatumye murazi ko nkundi bikorwa byugwaruka cyo cyatumye ndahashira kugira ngo ndabivuze kuri ibyo ariko nakora ndabaha impanuro ndababagejeje ndabatera ibyiyumviro hama no gusoma naso natangaye cyane ko nasanze murazi mu gihugu habaye urugamba rurerure rwo kwigisha urwaruka yuko bakwikura amaboko mu mpunzu bagakora yuko kazoza keza kari mu biganza byabo ko nasanze amastande menshi ari amastande y'urwaruka nabonye ahari birato ahari utuntu tutugenegene ahari ibintu guhingura ibyo kurya by'iwacu nabonye guhingura ubuki guhingura amafromage mwabonye kenshi kwa rwaruka kandi cyane cyane ruvuye ruguru n'ubwo bwa mu gisagara rero icyo nabonye natangaye cyane naryohewe nasanze yuko urwaruka rwose rwiyemera kandi rumva ko bashaka gushika kure ariko banatubwiye inzitizi bagenda bahorana nazo nko kwandikisha amashyirahamwe yabo kwemeza bimwe bita mu kuja muri BBN kugira bemeze ibidanozwa byabo izo n'inzitizi ariko n'inzitizi zoroshe kuko leta murabizi ko leta ifite umugambi munini cyane irongora nyine cyo umukuru w'igihugu wo gushira cyane gose ugwaruka imbere no kubatera intege muri ibyo bikogwa rero nyimurazi ko nyicaye umukuru w'igihugu ashira imbere cyane ugwaruka kandi yashyize ingufu nyinshi cyane zo gufasha gushigikira ugwaruka bwo zwangwa gwisununure witeze imbere ruteze imbere n'igihugu
nagenda bavuga kunezera ufise kugira mwabonye amasana ashike ngaha cyase ko mvanga nanezerewe cyane igituma byase ko mvanga nabuze n'amajambo mvuga ko numunezero ndibuka tugitangura kwigisha aciye imyaka 15 imyaka 10 abantu ntibabyumva
kandi iyo duhere rwaruka batubwira ngo ibyiyumviro byaboneka ariko nta mitahe ariko tukavuga ati imitahe iri ngaha nyene ubwami bw'iciyumviro ukadutunga yokora neza ubitanga birakunda rero uno munsi natangaye cyane asanze inyigisho twatanze ikanguro twahimirije byaramaze gushika ubu n'umunezero ntangere jewe sinzi ukuntu nabivuga nanezerewe cyane hanyuma ikintu himiriza nicyazanye ngaha nubwira ngo ntera kamo abarundi ugwaruka abakuze abarongozi bacu twijukire kugura ibirangurirwa ibihingurirwa ibikoregwa ngaha iwacu kuko ushobora gukunda igihugu udakunze ibikirimwo mu ngene ukunda kuzirikana no gukunda igihugu no gukunda iby'igihugu cikorera ibyo kirangura ibyo gihingura bimwe bita mu gifaransa civisme economique aimer les produits locaux aimer son produit nuko abantu bokunda kandi bagashima ibirangurirwa ngaha iwacu niko kamunotse no munsi ndagatera ugwaruka ndagatera abantu bakuze ababyeyi ndagatera n'abategetsi kuko nabawe mwabonye ko nabuze ibirato byiza bimwe bitakwire bihingurirwa ngaha iwacu nabonye ko amakoti yayo ari dukura hanze y'amakwire arahari nabonye ibintu bitandukanye bikorwa ngaha twara tujya kurondera hanze rero ni ugutera intege urwaruka ni ugutera intege abarundi bariko barahingura kugira ngo nibabona bashoregwa bahingure akandi akamo nako notera abariko barahingura nuko boshira imbere le travail bien fait le travail de qualité bashira imbere la qualité kwa kundi nyene barabe uko hanze babikora baze bakore neza kugira ngo ntibashore ngaha mu Burundi gusa ariko bashore mu bihugu bigize Afurika y'ubuseruko bashore i Buraya bashore mu migabane ine mu migabane yose igize isi kugira ngo ibirandazwa bive ngaha bigenda mu makungu birashoboka cyane rwose